Into endifuna uyenza ngokulo umzekelo kulena ividiyo ndifuna ngoku unifundisa le nto kuthiwa zii-sequences. Ndiziqonda ke ngoku. I-sequence ke ngoku ngamanani abekwe ngehlobo elithile ke ngoku. Sibana i-finite okanye infinite sequence. I-finite sequence ke ngoku inomsiqalo ibe nesiphelo ke ngoku. Iba lolu hlobo mhlawumbi sibana no 1, 4, 7, songeza u-3 nje njalo, sibe no-7, sibe no-10. Sinezi terms ke ngoku zintathu. Siye sithi finite sequence ke ngoku. Finite sequence le inesiqalo nesiphelo. Iqala ku-1 iyophela ku-10. Sibe nayo ne-infinite sequence. Sequence ke ngoku yamanani aqhubekeka unaphakade. Apho sibe no-3 mhlawumbi, songeza u-4 ixesha nexesha ke ngoku. Sibe no-3, 7, 11, 15 mhlawumbi. Iqhubekeke, iqhubekeko ke. Asidingi ukongeza ngoku inani elinye ke elifanayo ixesha nexesha kwi-term kanye nganye. Sinoyitshintsha ngoku qha siyenza loo nto nje xa sine-arithmetic sequence njengoba sibizwa kuthiwa zii-arithmetic sequence ke ngoku. Ubonakalise ngoba le nto iqhubekeke unaphakade siye sibhale nje ezi dots ke ngoku uzibonayo. Le nto ithetha ukuthi uyaqhubekeka unaphakade ke ngoku. I-infinite sequence ke ngoku lena. Infinite sequence. Masiqhubeke ke ngoku. Kukho ke ngoku ii-functions nee-notations endidinga ukunifundisa zona kwenzele nikwazi uzenza ngoku. Nikwazi ukwenza imibuzo ke ngoku yezi sequences ke ngoku. Izawukwazi ukunceda ngoku nikwazi uziqonda ke ngoku nee-sequence uba zisebenza kanjani. Sinokwazi ke ngoku ukubhala mhlawumbi sithi sibhale le sequence ngo-A sub k. Sithi iqala ku-k is equal to 1, ayindidi. K is equal to 1 iyophela kwi-term yesine. Izasinika le lamanani. Xa siyijonga ngolu hlobo ke ngoku, singajonga i-term nganye nganye ngolu hlobo sithi le ngu-a of 1, a sub 1. Eyesibini i-term singathi ngu-a sub 2. A sub 2. Eyesithathu i-term singathi ngu-a sub 3. Sine sithi ngu-a sub 4 ke ngoku u-k ngu-4. Le nto nje isixelele into yokuba bonke a sub k siqala ku-k is equal to 1 siyophela kwi-term yesine ke ngoku. Ke ngoku sinakwazi ke ngoku ubhala la manani ngoku le sequence ke ngoku ngoku e-function singawabhalanga wonke nje njengoba ubona sibhale 1, 4, 7, 10 kodwa sibhale nje ngehlobo eliqoqoshekileyo sibhale nje ngokwe-function ke singayenza njani le nto. Le sequence singayibhala ngehlobo sithi a mhlawumbi a sub k sithi k is equal to 1 siqala k is equal to 1 siyophela kwi-term yesine apho ke ngoku sizawuqalisa ngoku andithi siyazi siqala kwi-term a sub k is equal to if sayibhala ngokwe-function ka-k ke ngoku. Xa u-k ngu-1 sifumana u-1, xa u-k ngu-2 sifumana u-4, xa u-k engu-3 sifumana u-7. Ma ke, u-k ngu-3 siye songeza o-3 ababini. Niyabona ngoku isithi plus 3 phayana, sano plus 3 nalapha, plus 6 ke lowo, plus 3 kaphinde, songeze u-9 ke phayana. Songeze u-9 kwindawo ka 10 kwi-term yesine. Nayibona ngoku ndithemba nabona a of 2 siye sano-4, a of 3 siye sano-7 ke ngoku. Songeze u-6 ke ngoku phayana. Sizawukwazi uyibhala ngolu hlobo sithi 1 plus k minus 1, k minus 1, ophinde waphindwe mandiyibhale kanje ndethemba ndizawukwazi uyibona izawuba ngu-3 ophinde waphindwe no-k thabatha 1. Ungakwazi ke ngokuqinisekisa ngoku ngale equation la function ndigqiba uyibhala ngokuba irayithi na. Xa sino-k is equal to masithi k is equal to 1 izawuba ngu-0 ke ngoku le term sishiyeke no-1. A sub 1 izawuba ngu-1. Uba sino-k is equal to 2, 1 plus 3 andithi sawufumana u-4. Basino-k is equal to 3 njalo njalo sawufumana u-7 ngoku. A of k is equal to 7 siqhubekeke. ndiyanikhuthaza nicheck niyenze ngolo nto kwi-calculator ze nifumanise uba i-right nale equation yam le function yam. Uba ke ngoku bendifuna ubhala, ndiyakwazi noyibhala ngolu hlobo, mhlawumbi ndithi a of k, xa u-k ke ngoku linani le term singathi 1 plus 3 ophinda ophinda no-k tabata 1. Siyavana ke ngoku ezinto zombini, ii-functions zombini ke ngoku ezizawufumanisa impendulo enye. Sisebenza i-positive integers ke ngoku, ndifuna niyikhumbulele into kwezi i-formulas ndibonisa zona nezi functions. Xa siya kwi-infinite sequence ke ngoku sizawuqala sawusebenzisa u-a nalapha, singamsebenzisa no-b akenzi umahluko. Kodwa ndizawusebenzisa u-a, sawuthi a sub k apho sithi k is equal to 1, siqala kwi-term yokuqala ngu-a of a sub 1, a sub 2 ke ngulowa, siyophela ku-infinity unaphakade. Okanye singayibhala ngohlobo le function esiyenze pha phezulu ngoku, siye sithi sibhale yonke ngoku le sequence njengohlobo, sithi a sub k sino k is equal to 1, siqala ku-k is equal to 1, siyophela kunaphakade u-infinity. Apho ke ngoku sizawubhala u-a sub k, andithi sawuqala ku-3, a of k yangu 3 yokuqala term, songeza u-4 ngoku, u-4 siye siyaphinda kwesibini term, songeza u-4 babini ke ngoku kwesithathu term, kwesine term songeza u-4 kathathu ke ngoku. Loo nto izawubangela ke ngoku songeza u-4 ke ngoku kwi-term engaphambili kwalena sifunayo, njengolu hlobo sethi 3 plus 4 ophinde ophinde no-k thabatha 1. Okay, nanso elinye ihlobo engoku lombhala engoku le sequence yethu. Kuzo zombini ngoku xa uqaphela engoku ezi sequences zethu, le finite ne-infinite sequence, zii-explicit, xa zibizwa kuthiwa zii-explicit sequences ngoku. Kodwa sinokwazi uzibhala ngohlobo ziba recursive ngoku. I-explicit yethu sinokwazi ubhala nge-recursive, ndizandibonisa uba injani ke ngoku. Zii-arithmetic sequences zombini ezi ngenxa yento yokuba songeza amanani alinganayo ngexesha ngaxesha kwi-term nganye nganye. Ndizandibonisa ngokuba isenza kanjani. Ndifuna ngoku undixelele into yoba not awukwazi uzibonakalisa nge-explicit sequence zonke zonke ii-sequences ke ngoku. Masenze ngoku i-recursive sequence, ndinibonise uba iba njani ke ngoku i-recursive sequence. Lena i-sequence engaphezulu singayibonisa ngolu hlobo ngoku. A sub k, so k is equal to 1, siqala siyophela k is equal to 4. Apho ke ngoku, xa sibhala i-recursive sequence ngoku, siye sibhale i-term elandelayo ngokwe-term ephambi kwale ilandelayo. Zandibonisa umthetha uthini. Siqala sidinga i-term yokuqala a sub 1 ngu-1. Sawukwazi ke ngokubhala i-term elandelayo ngokwale term yokuqala. U-a sub 2 uzawuba le term yokuqala plus le plus 4 mhlawumbi le yokuqala i-term. U-a sub k, zandibonisa umthetha uthini. A sub k uzawuba ngu-a sub k thabatha 1. I-previous term ke ngoku i-term ephambi kwale ilandelayo lena sifunayo. Uba besifuna u-2 izawuba ngu-a of 1 ke ngoku le yokuqala i-term plus le difference siyongezayo ke ngoku andithi kwi-term lena finite sequence ngu-3. Masenze isebenza kanjani le nto, masinibonise. Uba sizama ufumana u-a sub 1, xa sifuna u-a sub 2 ke ngoku, so 2 minus 1 zawu a sub 1 plus 3 izawusinika loo nto. A sub 1 samazintoni? 3 plus 1 izawusinika u-4 ke ngoku, sifumane i-term yesibini. Nantso ke iyasebenza. Uba sifuna a sub 3 ke ngoku, 3 thabatha 1 ngu-2, a sub 2 plus 3 izawusinika ke ngoku u-7. Siyamazi a sub 2 ngu-4, 4 plus 3 izawusinika u-7. Niyayibona ke ngoku le nto bendiyithetha ngoku, siqhubekeke njalo njalo siye sifumane i-term elandelayo siyophela ngoku k is equal to 4. Siqale ku-a of 1 is equal to 1, songeze nje u-3 nje siqhubekeke. Besinoyenza kanjani ngoku le esemazantsi? Besizobhala kanje a sub k, ngapho saqala k is equal to 1, siyophela kunaphakade apho ingoku sizaba no a of k ithe term yethu oqala ngu 3 andithi uqwa kwethu item elandelayo ke ngoku izaba item ephambi kwalena ilandelayo siya songeza u 4 andithi plus 4 ke ngoku plus 4 siqala ku 3 andithi term yethu oqala siyinyanzeleke sibe nayo ngoku songeze ngoku u 4 ngoku basifuna u 2 item yethu esibini nesine njalo 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 samane songeza u 4 sawuthatha le term iphambi kwalena ilandelayo ke ngoku kuthiwa i-recursive sequence ke ngoku siqala kwi-base yethu u 3 ugqiba kwethu ke ngoku songeze u 4 ngoku kwi-term ephambi kwalena item sifunayo ke ngoku.